Kapo wantie weche motenore kod mano en jatende piny owacho migosi William Ruto oyudo puoch kod pak kuom buono chwoyo koke par mar chik mar omenda 224. Eric Odek kod lipot.
Jago maduong' mar Lake Victoria South Water Works and Development Agency pacho ka migosi Kevin Odoyo Owidi opoe mokalo Ker William Ruto kuom rem chwoyo koke e oboke makamano.
En gima ber mokalo ni President William Ruto koro noneno chunye ni ber mondo kik oket koke e finance bill mane osekalo.
Migosi Odoyo Owidi okwayo nage mondo mi kik so wigi e ng'anyo ma gin giwegi gikia kuma owuoke kata kuma ng'anyo makamano dhiye.
To kata obedo kamano, adwa ni kaka oganda luo wadogi e pachwa, waywa aerial, wating wiwa malo mondo wane gima timore. Adwa ni mondo ung'e ni jomage momako gir ng'anyo ni matek. Adwa ni mondo ung'e ni ng'anyo ni en gima nopangi gi joma dongo, gi joma nigi pesa, gi joma nigi mwandu. Mano choko joma social media accounts gi nigi jigi mang'eny kendo gitiyo go mar pango ng'anyo. Adwa ni mondo ung'e ni ng'anyo ni nopange to pinje luo nowe oko. Mano e namba achiel momiyo onego ywario.
Beneno seyo mokalo moko kuom jotelo mano osebedo ka keto seyo ne ogendni mamoko kaka oganda nage mondo mi kik yud gi keni mag piny owacho komedo ni kinde osechopo makoro ni oganda koganda nyaka koro ni yud kaka ginyalo yudo pok mage kuwuok e piny owacho.
Namba ariyo, joma nopango ng'anyo gi e joma nonyiso jo Kenya ni sirikal magintie mar Kenya Kwanza ni nitie shares. President William Ruto ne pok owacho gi dhoge mabutume ni nitie shares. Joma nowacho ni sirikal ni nitie shares ma joma nigi shares ema biro konye gini e joma nopango ng'anyo ni. To negi wacho ni nitie shares nikech negi geto go oganda wa maluo. Oganda wa mani geto nikech nineno koganda wa donjo sirikal, oganda wa yudo pok gi sirikal, oganda wa yudo dongruok gi sirikal. To mabe oganda ma wasewuotho go mane wakonyo higa 63 kendo wachak waduogo wakonyo gi kakoro Kibaki ne dwaro loch. To sama koro nochop ni mondo gimbe gilu bang'wa gikonyo mondo wayud gini, ne githiro yugi ma giwuotho kodwa magidogi wuotho gi joholo maroka.
E mano nokono ganda nagi mondo koro ne obed motang kod ogendni magoyo lweny mopogore kod kwedo paro mar chik omenda.
Omiyo ganda luo wani mondo ting wiu malo mondo ywaye riol ung'e gima timore. Jogi opondo e tok wach mar finance bill nikech ka finance bill bende nochakore ni nitie weche achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich maricho e finance bill ma weche gi nogol motimnegi amendment. To ka nosegol gi motimnegi amendment koro gidagi ni gini onge gimoro ni tim amendment, gini itamruok e kaka en, gini go no kaka en nikech ne gidwaro yo moro magikel go tulo gi ker masani mondo gikaw loch gidhigo. Adwa ni mondo udog chien pachu mondo par kaka gavana Manyeri notho makoro Mutai Kahiga nitiere gavana nyaka kawuono. To mae ng'ama okasore gi wach matimore kawuono ni gi wach ng'anyo ni gi wach mar support dok maloso ng'anyo. Omiyo adwa ni mondo ganda luo ywauru aerial mondo ung'e gima timore. Nitoka Kenya utugo lweny e kind ogendini ariyo madongo gi. Wan kaka oganda luere ng'ama dwa dhigo modwa kete genowa modwa ng'e ni ok bibuondowa.
Jatelo bende nomedo ni oganda nage osebedo kod winjruok gi tich achiel kod oganda ma wuok e ho mar okak mok dang bed gima ber ka gichak giketo sigu kodgi.
Oganda moro ni osewuondowa. Oganda mar William Ruto marito sani e oganda manogolo Jaramogi e jela moketo chairman moyiero Oyugi Ogango e interior kom maduog machalo ma prime minister. Gine ma kane gichak giduogo gichak gikao yawuotwa gikete kombe bilago. Gine mo nyalo dhi kodgi wuoth. Gine ma kata ne ok wamiyo gi support to ne giparo ni dongruok to nego bed e piny luo kata obedo ni gisewinjore gi joma nokonyo gi yudo loch. Nibro mi mana joma nokonyo to dongruok to nodagi ni nyaka bi nyaka piny luo. Emomiyo ne gidhi gikelo wach mar shares. Shares no wach ma Ruto onge iye. Shares no wach moganda cha geto wago. Ka wadonje gini ni wasupport gi to watemo konyo gi golo Ruto mondo gichak gidoge loch. Loch ma gisedhi e higni mang'eny to wan oganda luo gidhi roma na ako samora mora ma gidonjo. Waywa uru e real mondo watang uru kaka oganda.
Kowuok e kar chung bura ma Kasepole County Homa Bay ne Redo na Mlolwe. An Eric Odek.
Dhi nyime en ni ji maromo aboro orwaki e kar thieth ma Homa Bay County Teaching and Referral Hospital kod adhonde mag Magina. Eric Ode.